Yomfise nago ikuraba imyeka. Yomfise tunago ikuraba imyaka yiwanje ndayizi njenyene nuza byiwanje nuko nawe sino kwaza imyaka yawe.
Ufise imyaka ingahe batsi?
Ntayo mvuze.
Depense ufise niye?
Depense mu yiki?
Muri ubu buzima.
Muri ubuzima.
Arasi utanga, uratanga arasi.
Oya nje aha icyo nzi depense ufise ko ndazi ko ndamfungura. Ibyo byose ndabikora mu mafaranga yiwanje. Apana umushiri aba sheri.
Ufise abashere.
Benshi.
Ariko nabakoga bagurikira wengira ni bigugu. Nene nk'umuhungu, nk'umuhungu.
Nk'umuhungu bagurikira kugamara ni birofu.
Nk'umuhungu nk'uyu, uri umukobwa, ukavuga ati je ndafise umushere ni umustari.
Kandi afise ubwenge nk'ubwinkoko. Ahubwo bari bijuju. Umukobwa akunda nanje ko ni mvise ubwenge nk'ubwo, adafise umwanya ko.
Nene ko kubahindeshi.
Ndazi ko barabo bizana.
Urafise umushere?
Apana umusheri abasheri zura batatapo abantu natwe kwenda tubaza turafise umusheri uvuga ati urafise abasheri kandi ico kibazo z'ikibazo cyo kubaza kukububitsi uba wabivuze
I'm the rascal right here ntaro gatandatu solution man bafise mod amazina menshi sana ariko don't forget tease a man of God forever. Like and subscribe. Nizishe gukora kugira ngo unsupporting. Hama gira bagenzi bawe. Tell them ko hariho TV mweyo nyene rukumbi number 1, number 1, number 1. Kizigenza muzindi zose bikora fresh. Kirezi Media TV. Inyuma ya kamera bari kumwe n'umucayi, umuji wanje amaboko hejuru. Dushimira Imana ko twajutse turi bazima. Amen. Okay, uti no mwese meze gute? Mbaye muri kumwe n'abantu bashavuye menga bagwanye sinzi icyo bapfuye ariko nizera ko arabagenzi gose kandi bakundana mu buryo bwanje ndi kumwe n'umugabo afite ivyano vyinshi man ubwo bwana gute bro umeze neza
ubwo meze neza ndashima imana
urashima imana mamen
yego mamen mamen mamen
maniga
manyoko
funga kinyo ukaba yitwa akazina kawa maji
ngasuguru
gasuguru Jana bireke
ni umwatatsi
umwatatsi
eh
umutubuze
yego byose uvubana ningero bivuga
uvubana ningero bivuga abari umwana yavukiye hariya handi bavuga ikirundi bagagicanga no rundi rurimi hariya impande yacu hariya abajya akaboga hariya epfo barakomeye hari
eh mu rugombo baraho umwana wo mu rugombo imfura imfura ni umwana wa mbere eh imfura yo mu rugombo
urukumo
igikumo cyo mu rugombo ya
Okay. Mu bavuganje mani kumwe na gasuguru naka na gasuguru.
Oh yeah.
Naka kagaze.
Imenga ni chapati wa madise ko.
Okay, mani kumwe na kagaze changa kanyana. My man wagwan.
Wagwan.
Ko fresh.
Niko fresh maza.
Ko poa.
Niko bien.
Okay. Witwa gute man.
Nje manyi tumukubutse.
Mukubutse.
Umuhozi w'ududu.
Umuhozi w'ududu.
Eh.
Maji akadi kazi.
Umufyanzi bihe.
Umufyanzi bihe.
Bose niambiye wewe.
Siyabiye. Hari ibintu horurahire ukamara nkisa yose rikurarahi.
Eh bigende rushaka ndakurahire ndakurahirike.
Okay. No musi ndi kumwe n'abakinyi muri Ihuriro TV. Ariko na cyane cyane basanzwe babikora neza nibaze yuko ari bo bakinyi dufise cyane bantwenza kandi banyohera nabone barabitse ko ndabafana. Sinzire no musi cyo bapfuye nasanze bashavuye upfa ikintu uyu muhungu.
Ntacho twofa gusa uri umuntu avyuse na mudi swati mudi twavukanye usanga zabaye difera
acha gutwenga na ucha
njewe ndi mu maso awumu yanje turi muri Ramadhani
akacitsana buroko
oya sinzi vyiwe gusa nje kubyi wanje ndazi ko nifitiye bibazo byo mu mutwe so awumu tambwiye kunkubita izuba rirase ibintu birebire amabisi yabuze ibitoro ndanse amikuru ya tujeko urukura dusakuriza umutu gumuvuru guvuruga ibintu biguma byongerekana ku isi umutu gumupanya none no bura gute gugashirika
nene wagasiritse ye
nakaziritse
okay we na man kumenga aicho mufana famba nibi
njeba api nacho dupfu
ntanakimwe
nene wewe kubu wabikuziba ririko liragenda hari hundi yabyutsa nukiwe hari hundi yabyutsa twenga nkuko kwawe mujamuga ati mwese kuba mwabyoze mutwenga ati mufiki
okay igituma na baronde maji abafane banje batiko ndabakunda vuga uti kirezi media tv bwira mugenza uti kirezi media tv kidagomba ngo kibezi kirezi media tv urazi igituma na baronde je ndafise makuru avuga yuko hari ibintu mwapfuye sinzi ngo amba mwapfuye abakobwa sinzi nyimba ngo mwapfuye amafaranga ndavuga nti abantu kwera arabagenzi ndashiye kubahuza Ababazi ati bimaze bimeze gute muri ko mupfi biki ko abantu babakunda mwese kandi umeze neza. Hari nundi yambiye ngo rega bahagiye ngo bashize mu ngumo ngo naho boshira mu ngumo ngo bajyanye ngo bya bindi byo kunganisha vyita gute ngo bava sale sale. Ubivyo byose ndavuga cyogera kuri level yo kujya mu ngumo. Wewe kuri nduru. Ndavuga byo shika kuri yo level. Nico gituma ubona abantu benshi bashengereye ngaha kwera bari bazati bano abantu ntibaza kuvugana ariko bakatangaza ngine nashiye kubahuze. None nivyo mafisi ibintu mupfa murapfa amafaranga murapfa bakobwa murapfa amasixe mupfika imana.
Okay, nje ndibazana kintu twofa n'umwana ukunda musumba imyaka. Icyo kimwe birazwi.
Bora vyemera none ko hari umwana.
None abihakane. So nacho dufa ibyo yizonsako mugenda mugatoragura iyo mutoragura mukazizana ngaha. Nje ngiranye beef n'umuntu twona kwegerana. Gusa kimwe cyo ndazi kwa tacho dufa. Nacho tu ibyo bintu mugo murazana tu. Yani ah. Kwazi ibyo bintu wanzo biguye binafisi siguro yahe.
Neje no za kwazi ibintu ntafisa bona bikuye. Urumva rundo umusazi kukoro zinduka mugatoro ntafisa bona kuyamakuru.
Mwebwe byose none naho sara usari wanje. Ngoje ko batansarira ko. Egusaze ubwo baturuye kandi usarira hiyo apa no gusaye iwanje.
Icyangu utangiye kuvuga ibyo bintu imbere ya kamera.
None nunzi ko ngaha n'umutwe no kubiduta nabyiteguri.
Oya. Biya byaraheze. Biya byaraheze ntaramenye karate. Bijya wagize bamutse ibyo byaraheze. Okay, gasuguru. Wewe umufikini uyu muji. Abo bakobwa bavuga ko mupfa n'ama 6 n'amafaranga nivyo mupfa.
Ahubwo abakobwa tuzuga ndo barondera babwira ati mwebwe muri henda twe nitwopfa umukobwa.
Okay. Idi cyumwe yo telefone ntelefone umuntu muri ko murapfa ndamushire live.
Twe nidukora ibintu by'ubushenze nk'ubwo wowe ndya bintu abantu biharaje
twe ndamushira live.
Aho telefone umuntu rero ngo uzanye mu demo ngo twebwe ngo mu telefone ngo mu demo ngaza vuga ibintu ngo tukwemerere ubwo burofa umva ubutuzana imbere twebwe. Ubwo busaku ubwo demo buvuga ubuntu nk'ubwo onye uko twe nta kintu dupfa nta nico twopfa. Yaba tukifata baturi ngaha anye ngo turiko turakora ibiganiro nawe. Oya.
Okay, muraza kugwana mu ndandabe ko ari byo by'ukuri atacho mupfu.
Ya.
Tuzakugira. Muraza kugwana mu?
Eh turagwana basingoranira ihe ko atacha hakirimwo ko. Nimba kwanza korona hehe.
Korona yarayize manu buturi mu bintu byo kurondera essence. Uri mu byakoro.
Ibidoro bishagayishe.
Bishagayishe umve. Sike ngo sinagare.
Wewe essence ifite kufitiye akaye kamara.
Wena kamari kufitiye?
Ah, nje nabajije wewe. Njewe umuntu ndakubwiza ukuri.
Wabonye naje gute?
Nje ndakubwiza ukuri.
Wabonye naje gute?
Ah, reka nje mpaze byiwanje. Essence na kamaro aka mfite mu byiwanje.
Umvise wewe ko atabwiye ngo fise. Sinaba ndagugira wewe
kuko. Nago nkoresha ajya amatara bashiramo ama essence na modoka mfise na moto na generator imwe yo kwaza ibi. Na kintu akime nkoresha essence.
Gandu wabaye uri kijuju gutyo mane essence ibuze ibintu byose biba bibose batavyo waruze none ibintu biza bibaza gushabiza
comedy nkina sinkoresha essence ibintu byose nkora na essence nkoresha
ah uri mu comedy kweri uri mu comedy
none nje ndi hamahoro gusa ari abantu essence bafitiye akamaro kweri biratahuritsi arababafitiye ariko nje kubwanje
wiki kintu kigufitiye akamaro kuri wewe ni gihe
ubuzima bwiwanje tu
we nawe
n'ubuzima nyine
mwemara changanikira
none na unoja ngaho naje ngo nimba kwanza korona hehe
korona yarayize manu buturi mu bintu byo kurondera essence uri mu byakoro
ibidoro bishagayishe
bishagayishe umve sike ngo sinagare
wewe essence ifite kufitiye akaye kamara
we nta kamari kufitiye
ah nje nabajije wewe nje umuntu ndakubwiza ukuri
wabonye naje gute
nje ndakubwiza
ukuri wabonye naje gute
ah reka nje mpaze ibyiwanje essence na kamaro aka mfite mu byiwanje
umvise wewe ko atabwiye ngo fise sinaba ndagugira wewe kuko
nago nkoresha ajya amatara bashiramo ama essence na modoka mfise na moto na generator imwe yo kwaza ibi na kintu akime nkoresha essence
gandu wabaye uri kijuju gutyo mane essence ibuze ibintu byose biba bibose batavyo waruze none ibintu biza gushabiza
comedy nkina sinkoresha essence ibintu byose nkora na essence nkoresha
ah uri mu comedy kweri uri mu comedy
none nje ndi hamahoro gusa ari abantu essence bafitiye akamaro kweri biratahuritsi arababafitiye ariko nje kubwanje
wiki kintu kigufitiye akamaro kuri wewe ni gihe
ubuzima bwiwanje tu
we nawe
n'ubuzima nyine
mwemara changanikira
none nawe unoja ngaho naje ngo ngitoro cyabuze nkahangayika nanona akamaro nukuri vema muramba barira munyumve nawe nacu ndagikoresha
noraske ubu unye wewe igitoro kiragufite kirakubujije amahoro
naje gute bibaza
none kuzukora ikiganiro kandi atagitoro ufise ahubwo ari kubura mahoro mu gihe kamera yawe yishira mu gitoro gacha yaka na mike ukajira mu gitoro
umumwe wese afise ubwenge na level ufise amashuri ngahe fam
njewe abamvise wese arahagije sino yakubwira aho bona go wamfashije kuri hanyuma nerva
wararisha ariko minerva
ego
cewe warayaje
oya bivanye nuko ibyo byose ninge bisanye bidakura aba
bano bahungu vamba we waraciye kweri kunebe ishure we waraciye ope
ejeje we mu ishure ushatse usora mu ishure ukayishara kono hanze
bose ni intebe
mafisemo kuzicara ko hanze
rega intebe yo hanze ubona ikura hanze ukayishira mu ishure byose na ntebe y'ishure no hanze
we waraciye ku ntebe y'ishure ushobora kwiza nukayicara ko ugacuta ukazogenda uvuga ati je naraciye ku ntebe y'ishure kabirangi
aba bantu baje mu ndege bakifotoza amafoto ngo bavuye mu ndege kugura safa
okay maze ndi kumwe na famba ndi kumwe na camamare registe uyu aba yitwa famba diodone niyo amazina yabo ikintu kimwe ndiko natangara ni vyimviro bafise ariko ni sawa ni mbandaye wandika ama commentaire buno bwenge bwa bumva bugera he ndazana tuca tuyikuramo kandi ntuzo sobera gukomenta kuma post yacu canke kubiganiro byacu
kimwe we nrask ikintu cisha abantu mu buzima no gutahura gutandukanye nka wumva ibintu tuza tuvuga yuko bidatahuritse bitahuritse ijana ku ijana ariko ubwenge bwawe bw'ikiguku budatahura uje wumva ukumenga tuza tuvuga ibintu bitumvikana
mani kiganiro ndagiheba kwe
none ko tuzakoresha igitoro
ndagiheba kwe
naruho
erega mugabe muri ko mukurikirana ku bafana biwanje mfise
ega
mutanguye kunuka nje ndagiheba
naruhombo
ibintu byumvikana
oya ruho urashaka kuvuga ngo je ndufise ubwenge bw'ikijuju
none bikunaniye gutahura kandi ari ibintu byumvikana wo uvuze ubwenge nyabaye ubwo wagenda kwishura ugasohora intebe ntiwo yicara ko hanze nabirangi
ati waraciye ku ntebe y'ishure
anyway
mfise nago ikuraba imyeka iyo mfise tunagwe kuraba imyaka yiwanje ndayizi nje nyene nuza byiwanje nuko nawe sino kwaza imyaka ya
ufise imyaka ingahe batse
ntayo mvuze
depense ufise niye
depense mu yiki
muri ubu buzima
muri ubuzi
arasi utanga uratanga arasi
oya nje aha mu icyo nzi depense mfise ko ndazi ko ndamfungura ibyo byose ndabikora mu mafaranga yiwanje aba apana umusheri aba sheri
ufise aba sheri
benshi
ariko nabakoga bagurikira wengerana ibigugu none nk'umuhungu
akobwa bankurikira kugamara ni birofa
nk'umuhungu nk'uyu uri umukobwa ukavuga ati genda afise umusheri n'umustare
kandi afise ubwenge nk'ubw'inkoko ahubwo bari bijuju umukobwa akunda nanje ko imvize ubwenge nk'ubwo abadafise umwanya ko
none ko bubahindeshe
ndazi ko barabo bizana
urafise umusheri
apana umusheri abasheri turabadatapu abantu ngatwe ntubaza turavise umusheri uvuga ati urafise abasheri kandi ico kibazo z'ikibazo cyo kubaza kuko ububitsi uba wabivuze
wenda agenda
vyemeje peti jura kuvanga ni
yo urakoze
byahe karagaciyemo
ijoro n'uguri bw'Imana waza kubita umuntu ufunze ugwana impemu
zgo si bya bindi mara mu bage baje nese barabaza nyimba kwa mwabipanze cyangwa mutabipanze mugaca mutera mugwana oya sibe nabijyaje twe dukora ibintu biri professionnel
ndagukubita wakosheje nene za bien nkubujakanyije nta ukubita tu apane byo ngupanga ngo ndaza dukore interview mvuza aka kantu ucungubita no udekonye n'umutwe uvuze ibintu bitajanye umutwe
none we basi umaze gukubita umuntu umaze kwemera ko wakubise ninde
bose bamaze gukubitwa
baba bakubiswe tu kandi ni benshi
umaze gukubita
eh
we nta muntu washira gukubita
wowe si nagukubise
oya yaje ntiwankubise
hajya warantize rero tuvuga ataka gahungu rero nakakubise
wowe ndakwereke gitumuto nkubite jewe muri mwebwe umuntu yemera ngaha je ndashita amafaranga dukubite pompage je pompage nkubita uzisubira muri mwebwe je ndatanga amafaranga
nawe ni gukubita aha ni gukubita jivyo navyo noje mu ndi muri so mu je nazi bintu nore nzibiri sino zirenze
none wumva utorenza ushaka gukubita umuntu
ashaka gukubita aho no gukubita pompage
none ushaka kuleza muri pompage waza kumushora mu ngumo
eh pompage nayo nokugwana
nizo nabanda babwira mwebwe muri henda
urabona bakaratsi meni bakubitwa
ikibazo rero cyawe twakubwiye ati ugutahura ko abantu kuratandukanye wewe
nyimba kumaze iminsi wiga karate
Famba
ni telefone iragufasha kubera nyine irashe gupibri YouTube comedy twawe ariko irabayabaye
ni uburofa
irabayabaye
eh ni uburofa
irabayabaye aho tuma saba abantu bashe gushigikira
oya sino saba oya nje sinza sabiriza nkawe wo za usaba abantu bo muri Saudi ati mumfashe mugira ikino Jeuza bwanje buri hagije njenye.
Ngakugira bakurabe. Bagufashe abantu bo muri Saudi ya. Abantu bo muri Saudi ya pambana kivyako.
Umera pambana gaye kama yeye.
Okay, je abantu bo muri Saudi ya ntacho dupfa. Ariko nkora kubera abo. Je nkora kubera abantu. Bari mu mihingi itandukanye. Bari mu mihingi itandukanye. So bavuga bo muri Saudi gusa. Mvuga n'abarundi bari muri America, mvuga bari hehe. Je nizera ko mfite abafana. Wewe waruzi ngo ntabafana bo muri Saudi office.
Je ndabafise gwe kandi sindavuga ngo sindabakunda ngo ndiko no sindaba nta nabe nabavuze. Gusa kimwe cyo nuko wewe ushaka kujyanira ibintu. Mako umuntu akavuga ibyo arashaka no kuvuga.
Wewe uvuga ibyo udashaka kuvuga nije ndi mu kanwa kawe.
Ahubwo ndatangaye ahubwo sinzi nibyo nabivuga iki.
Okay, reka kwe jewe ivyo naje mu ndabona yuko no musi mwumvikanye magize urunani kugira ngo mpave mboneka yuko nabeshe kandi amakuru ndayifise ndayafise sorry warufise amaso ngo ndavuga ngo ndamechange
oya wavuze yuko waje uzi ko yani we waje uzi ko tutavugana tutavuga rumwe numpeke
umpeke je ndabitse ko mutavuga rumwe ndabizi ni nyuma ya kamera ivyo munze ko muri ko muragira
bibiki
cyo gushwa cyo gushwa
arewe cyaje gusobanura yuko twe twaje kubeshe imbere ya kamera inyuma ya kabiri adushwana
Yo kuvurugana gusa mushaka abantu bagome bashwana abantu bagome bagwana
bagome bagwana none sivyo burimo sivyo burimo
je ngwanira muri
komedi okay reka tubize ka tugeze ngaho ivyo gushwana no kutagira ivyo kumvikana no kugira ibikini no kutagira indero no kutagira indero
no kutica mu ntebe y'ishure
no kuticara mu ntebe y'ishure
ku myaka yawe
byose reka tubirengere reka tujye ku kazi kanyu mwimirije gukora konsere mu ntara ni murumonge 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 murafise konsere izoba ryari tariki zingahe izoberahe abantu bakurikirana bari murumonge hariya ku gafi bimeze gute
turafise konsere murumonge hano bita karonda le 17 izoba ari dimanche le 17 izoba ari dimanche kuri pasika Nuzo kubita shu haja murumo nisikusimu ni karonda uringanye murumonge ningo murumonge tu surahare ingana afisha zirahari abakeneye kumenya byinshi bagenda bakaraba kwinjira umwana ni 1000 ukuze ni 2000 VIP ni 5000 nuko tuzokora shuru zo kubita le 17 tugusa abakinyi bihuriro tuzotangura voyage le 16 abakunze bacu
samedi muza muri haja
samedi baturinga haja murumonge so nuko bari makambanya nzalake murumonge centre kanyengoko iteba bugera ngabo
bamanuke ende ni wamenye gute hariya kandi uru munye cibitoro
wanje wanje naratembe burundi bwose eh nanu namwe narashika eh
nanu namwe atarashika baze
bana atarashika
rego
sawa
Nanu namwe ntarashika.
Ahantu narashika mu Burundi
tu. Narashika po.
Narashika.
Nanu namwe ntarashika.
Narashika po au narashika?
Ngahumbi kuvugira.
Ahubwo uri kuvugira.
Hamagara abakunzi bawe bazaze gusupporting uvuge neza nk'umuntu w'umurundi. Nanu namwe ntarashika. Nanu namwe ntarashika.
Nikubira nyene nkeneye support niyo mpamva ahubwo wari kumvana nga. So nuko ni le 17 izoba ari dimanche kuri Pasika ni mu Karonda amabeyo yo kwinjira nababyiye so birisire tuzoba duhari ihuriro twese. Abakinyi bose uzi bo mwihuri.
Nuru rupete ni ruzoba ruri pete ntuzo buri.
None we bamaze kuvuga ati abakinyi bose bo mwihuri. Bamaze
imisi ntakubona amafilime ya ihuriro nibaze ko wakinju.
Biravana no kuboni sinema yanditse.
Yani we mucaye batsike bafise ko batagushira amasinema.
Oh ya ngirango irore jewe nkwiye nirashikirwa.
Irore ukwiye nta irashikirwa nta nizo shikirwa vuga vuga ishukuri. Vuga ishukuri yuko bagukuyemo.
Nibyo nza ndakubwira. Hari bikorwa biri nyuma byinshi kandi biri ko biraza mu byitege bikorwa bishasha. Si kuvuga yuko ngo Jesse ngo sinkina. Urabona kise ne America training ni imwe ni Mario iri kirakogwa mu mwanya iri kuri YouTube. Ni Mario kandi Mario si kuvuga ngo sindayirimwo ahubwo nuko amarore yanje mu mwanya tayarimwo. Nshikire urazi ko mpora nkina
kandi ukina neza pete yangu
ibindi asante
naho bufise ubwenge buke
ndagushimiye wakiwerewerewe ibindi navyo birimwe biraza turiko turakora cyane me
ko murakora cyane okay maze abantu bikaronda ego ma men abantu bikaronda ni muze mu supporting bano bakinyi n'abakinyi beza bireresi abakinyi bameze fresh uyu yitwa Famba Mandevu uyu yitwa Kadogo Camamare ni muze mu supporting muze ku ipasika ndazi muze bamufise amafaranga menshi nibaze ko ku ipasika utazo wafunze uzoba wagobeye kugira ngo ushiye kubaryohera mukoresha energy nyinshi
vema sinobura gufunga nje ni muislamu gusa kimwe cyo nuko akazi nakazi tu bya byinjiranye yuko turi mafungo tuvuga nzobura kunezeza abantu singiye hajya gukina ufunze wakubuza ibintu by'imiziki by'abakobwa by'ikintu byo bibujije ko by'amasinema ni ibintu bisanzwe so kandi zotangura ku performing ari ziteri dufunguye kivuga ngo nazofunga cyangwa nzokwibagira ziko turi muri Swahumu no nzotangura kugyohera abantu mbereje gufutura gufutura nyene so nzofunga kandi Jenda bivuga mu Kirundi gufuturo ni cyarabo. Ubushize mu Kirundi ho navyorongo tuvuga gufuturo.
Okay shehe.
Nam futuro ati futuro. Nani? Ufuturo.
Shehe.
Nam gufutura.
Nure murafise kiberebere kwera imihuriro. Ndabizi yuko mwege mufitaniye imigenderanire myiza n'abandi bakinyi. Benshi mpanda kubona mu ma featuring kwa Bel na handi henshi ano ni TV nabo nyiri kurakinamwo nawe nayigize kubona uri muri ni Burwood ni Gurgood uri kurakina nivyo
nje mazo kina henshi ara Burwood sinda yizi Burwood ni
imwe ya ba X-ray
ito Burwood
da je yebega ni Burwood
ijya itwa No, nda yibagiye vraiment.
Yita Burwood.
Burwood.
Well, Burwood. Okay, voilà. Burwood.
No, ari hindi ya X-ray. Nini? Oya
rukundo ni giya basana. Ah, ino. Ino ni giya ba X-ray itwa gute. Nakubonye.
Nkuri ku Imana. Kwere ndabona ndayikinamo. Ariko vraiment nje ndumuntu kandi muri Swahumu aya masatu batugeze kure.
Bwegi babwagiye.
Nkuri ku Imana ndahibagiye kandi mumbabarire.
Okay, muri abantu bafitane imigenderanire myiza n'abandi bakinyi. Uhundi mukinyi havuye famba ushobora kuvuga ati jewe ndashaka ko twokinana mutarigira mukinana ninde.
Mutima.
Mutima no muji arakeneye ko mukinana. Namye mbona hari una kaduka trendinze ariko arakubwira, benshi ntibamikwere ko abwira wewe ariko arakubwira ngo muhungu. Ngo Swahumu ariko arakubwira warumubwiye afunge warumubwiye bigende gute.
So mutima tura ni umuntu mbari mu bantu ba mbere tuyaga cyane ni mutima kandi tura blaga tukagira iki so tuba turavugana nyine vyerekeye Swahumu yarambajije ibane by'amafungo gute ngo wapi nge randembeje tu nacharambyire ni wacha ndugira vese ambyira yuko nawe ngo yafunze ngusa ujya nafunga so n'umuntu n'umuji tuvugana cyane tu blaga tuvugana byinshi nawe dufite n'ubwenzi nk'ubwo ariko ntiturakora ikintu na kimwe turi hamwe gusa ndifuza kandi nawe tukutarayipanga vuba turashobora gukora ikintu cyiza tu
Okay vuba mwitege ikintu cha mutima ari kumwe na kagasuguru kanje uyu mubono abayitwa famba n'umujiwa
sigaye banyitimbwa
imbwa famba okay ama we nawe uyu he mukinyi twe turafunga sibe nivyo byiwanyu bibitura urofo si tunafunga
tangiye kugukomera
Si tunafunga sio vitu mwe wa mfungaji bigomera mchana Okay. Nuyu hemu kinyo uifuza kumo kinana muri no game.
Muri no game. Hey, ni play. Okay. Kuma hamge no ne.
Manu kumza mawezo mkigani?
Binakuhusu.
Uhusu chikisuna. Ugomongi chini kigani, lushima ma copyright.
Copyright ya voice.
Mani kigani, lwega kuzigzani, unufuja kukiri
mtu. Aya, umunu nifuza kutuko kinana, tukukura na korabo. Ndiwa za nhanu undi ni mutima.
Mutima?
Eee. Ndiwa munu numuwa kutukukura na tulikumu na hawandi. Eee.
Okay.
Nagini kibazo fisi.
Bye, ehe lawa nakwereke. Fati yi mikrofoni. Ndazi weni jambele fashe mikrofoni. Ni mukina kanu muhera hezwe no mupeti ama muche musezi
rawa. Ndiwa mura piharati.
Ndiwa mura waki.
Ndiwa kani duga kine reo tura waka duko
viti. Ndiwa mura kashumu dushira.
Ni mukine.
Nchie mfa.
Sezi la basa abakunzi.
Aha. Abakunzi batilizi media TV. Tuzo suwira. Tarikumi numunyaru saku wachu ni uraski. Imbaga ya gasuguru. Yakora dushunganishaje ibaje ngo ize gutora usaku nowe na nakimwe ya rose avuye ngata nakimwe atwaye ngo mbe bamwicaritse hasi bamubwira ngo twe turashwana no mupeti ngo yaje gutora usaku nowe nakimwe yatoye yombwa ahubwo yintukire nawe nge ndafunze chaka
bakunzi ba Kirezi Media meze neza murakomeye murakomakomane kwari kumwe n'imbwa y'imbwa y'urubwa runini
oya yandi muri samaje no rongore zindi mbwa muri Afrika
mu gihugu munyara
eh microphone yandi toko warukumba kubura
hantu
Oya toka toka. Meza mi ndabakunda cyane zina nyita no raske ntero gatandatu. Turakamera ibirato man. Wese nzi ngene umeze. Turakamera ibirato peti yangu. Zeburaka eh 25 mili. Wowe eh ingo. Eh shiramu ibirato bya byuyu. Ingo era bari ruvyuyu. Wewe ama wambaye sandali imisi yose.
Yewe ndi home.
Ingo wereka yo sandali ya.
Njende home ni ambarika na
mimi. Aya zikara mimi.
Ndi muhira ngume nambara tubivunise.
Vuga yuko atabira tufise.
Sawa najo.
Ni nzara rero nyine sikirenga
nyine. Nje nakure ruguru nararimye nje yo nararimye.
Yararimye nje yo yararimye. Idi ndagukunda cyane man. Nimugire like na subscribe mugume munshigikira. Ndabafite inkuru nshasha mpavande wa kumugoroba. Gira like, gira na comment, ndabakunda cyane. Ciao. Idi katama nitwaje.